Yeah. Amar Archita Padayu ప్రదక్షిణ మొదలైన samayamu prova Shri Kana Sarati Muhanana Brahmanikamu Paye Brahmanikamu Paye Kalino Brahmanikamu Paye Kalino Brahmanikamu Paye Nichula Pratukaye Adhigaka Kalino Brahmanikamu Paye Nichula Pratukaye Kalilo Brahman
Thank you.
Yeah, I got it. Da 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 da
Thank you.